Nā, kua tate ki te pō e tūai te kaupapa Fight for Life. Toko toru ngā kaitākaro Māori rongonui e mekemeke ana mo te oranga hinengaro o te tangata. Ara, ko Carlos Spencer, rawa ko Liam Messam, kaitākaro Futupōro o Mua. Ka whawhai te tamatoa o Mua, a Wairangi Kōpū ki te Waiti kape o Mua o te kapa o pango kia Kevin Mialamu. Hei tā, Victor Waters e hara i te mea ko te mekemeke anake, te kaupapa kōrero i te hui pāpāho i te rānei.
He tutakinga riki ki te Futupōro, e rite nei mō te tukinga rai ki te rai.
Fists up. Don't hug him, you're going to have to bash him soon.
Ko Liam Messam ka tuki ki te tamatoa o Mua a James Gavitt. Hei tā te ōpango o Mua, koinei te huarahi, e whai ia I ngā tapuai o te mekemeke.
Been pretty keen since I came back from France. I wish I could play rugby, like super rugby, as long as I could, but you know, this sort of, you know, takes that over because it's, you know, it's high intensity, it's physical, it's hard, sort of ticks all those boxes that, as for an athlete, professional athlete, I still... lucky enough, I guess I can still physically do.
Tērā tētahi atu ōpango o Mua a Carlos Spencer. E hika nei I tōna ahi I te mea, kua te kautau mai anō I tana whawhai whakamutunga. Ko ia ka tuki kia Paul Fatuira.
There's probably more that competitiveness in me, really, in that challenge, you know. I'd like to think that I look after myself, but, you know, you sort of get into a habit and a routine of just doing the same thing every day, and this just adds something different to my training, you know.
Engari, ka kore rawa ia mō te whakatū, I tōna ringa hei kaiako mātua, mō te kapa ōpango.
Nah, not for me, thank you. I'll stay away from that. I think it's a lot easier doing this job than being an All Black coach at the moment. I think it's good for us, you know. Like I said, it's probably the wake-up call that we've needed. You know, a lot of people are going to be questioning the coaches, a lot of people are going to be questioning some of the players, and that's all good. That's all part of the job.
Oh, that's us as Kiwis, isn't it? It's in our DNA. We're real passionate about the All Blacks. Unfortunately, I've been in a couple of All Black teams that lost as well. So, yeah, just Kiwis being Kiwis, I guess, and just being real passionate. But I know the boys will take this as a lesson and they'll come back stronger.
Kua roa rātou e ngaro ana I te ringi. Ko wai ka mōhio ka pēhia rawa, ka toa rānei. Victor Waters, Te Karere.